Namamkela guys, ega channel ya Shita Tola Productions. Mia rena mina Sagwadi waka 85. Lokuru kumosungula kubana hina ega channel leyi. Kombela msubscribe, lokuru kumsubscribe bile, kenza kwa msubscribe bile. Mungo share link mshare la bangwani. Na wana wakota kusubscribe. Yeah, I know guys, kali ngabula buli, but then we are back. We are in content yinza. Kunga Xitsonga lessons. Xitsonga lessons, this is the first episode of Xitsonga lessons. So yeah, dabai gari the end, more videos to come. But other than that guys, thank you for watching. Ke sa bom lang utile video le. Yeah, so today's lesson kunga ta Xitsonga moni kuri Matsonga versus Vatsonga. Kume moni kuri to Matsonga versus rito Vatsonga. Which one is right, which one is wrong? Because van botala ba hari ku swi endleni kumbe xana munhu ku vanhu vo tala va swi confuse va confused hi rito Matsonga na rito Vatsonga, ku na leri nga right ku na leri nga wrong. Okay, a hi swi tekeni so ni nga se ya vula ku hi rihi ri nga wrong hi rihi ri nga right. A hi swi languteni so hi tihlo ra va ku tirhisa tafula ra mintlawa kumbe leswi va nge mintlawa ya maviti leswiwani I think swi endliwe a high school na le primary I think swi endliwe kwale ndzhaku leyi. So swi njhani na hi tafula ra mintlawa hi vun'we ku na leswi va nge mu ivi hi vunyingi swi cinca swi va va. A hi swi tekeni so mu i vun'we right, ku nga munhu. Okay, example ya mu hi ku i munhu, leswi swi vulaka ku vunyingi bya swona yini i va, ku nga yini ku nga va. Okay, a hi tekeni kambe so mu i vun'we, vun'we ku nga yini ku nga a hi tekeni ku i mutirhi ivi loko hi cinca ya ka vunyingi yi fika yi ku yini yi fika yi ku vatirhi right. Okay, normally hi rhandza ku vula ku ri mina ni Mutsonga wa ku rhandza wa ku ndla yini yini yini, loko vanhu va karhi va tiphata ku ni Mutsonga mina swin'wana na swin'wana sweswiya swo taniya, leswi swi vula ku i vun'we u tivula a ri yexe. Loko se yi cinca yi fane a ku ri a hlaya na van'wanyana vanhu a nga ha fiki a ku Matsonga, i fanele a fika kwini Vatsonga, which means i teka yini hi vunyingi se yi nga yini yi nga vanhu. Vatsonga i vanhu a hi ri Matsonga. Loko hi ku Matsonga sweswi vula ku a hi fanele hi nga vuli ku vanhu, a hi fanele hi ku yini hi ku manu, because hi ri yini Matsonga. So hi ku ya hi tafula ra mintlawa Matsonga a yi vulavuli, the right word kumbe rito leri ri nga rona i Vatsonga. A ni twisisa ku luma ni twisisa, but then ya rona ri right i Vatsonga, because va i vunyingi bya vanhu, so hi ri yini i Vatsonga a hi ri Matsonga. So ya hi leswi a ni mi khomele swona eka episode ya namuntlha. More lessons to come guys, mi nga rivali ku subscribe, mi hi follower aka Instagram hi Xitatala Productions, mi hi follower na le ka YouTube vari ya YouTube ya le mi ku voneni na le ka Facebook kona hi Xitatala Productions. Mi cheka na leswi hi nga na swona laha, we've got t-shirts guys, we also do graphics and stuff. Loko mi lava ti-poster, ti-flyers na swin'wana na swin'wana, as well as the CV revamp and stuff. But yeah, that's all I had for you guys. Ni khensa ku va mi langute video leyi na ku va mi subscribe-ile eka channel ya Xitatala. Hi ta hlangana kambe ka Xitsonga lessons episode 2. Inkomu.